ama botai na yeyia ese yi obi a meme botai be boa na botai na onu nso botai be boa meme botai na obeye den wehu botai anu ya odi mame nyina kame ayesa ware na wukom na ye wonko anfa so nti na wokɔ enti obi betimi ni obi a nante afi baako na na honi mu idania mebie di a kire ɛda na di wɔdae mu nsusuye mu adwini mu nanso ɔmfa nyɛ adwuma
yɛno ne adɔfo ɛnɛ anapa yi nso yɛasan yɛhyia bi mu yɛnim sɛ yɛtiefoɔ ne yɛkyitaafoɔ a mowɔ amanɔne ne fie nyinaa moahwɛ yɛ anim akyɛ na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛtumi ate nsɛm no bi ne yɛate aseɛ no ɛnti yɛyɛ ahoboa bebree na afei na yɛ nso so yɛde deɛ ɛbɛma yɛate yɛ ho ase nsɛm a ɛbɛboa yɛn na ɛbie yɛ adwene ɛbɛ ɛbɛkanyan yɛn na ahye yɛn kuran sɛ yɛntu anammɔ yɛnwene nneɛma ho yɛdwene ho a yé mi se bisa ho nsɛm na aboa ma se yɛn si gyinaeɛ bi anaa yɛfa adwene bi a yɛafa de akɔsi baabi a ɛbi mpuntuo ɛbɛbrɛ yɛn asɔman no ne kuro ne nkurɔfoɔ ne kasa na ɛnɛ moafona mo babaa mo nuabaa asɛm abɛ sɛ mene mo kyɛ no yɛ tiawa ɛfa aware ho na ɛtirimpɔ ne sɛ yɛnnua no mu a afei ne yɛde yɛ mpani fie so ne wo mu a afei na wɔde mpani fie so yɛnnuano ɛyɛ sɛ nneɛma bi a yɛgyira wɔkyire a ɛdi yɛnnya no yɛfa bi na yɛfi aseɛ ɛtoto yɛ nneɛma yie ne yɛsi gyinaeɛ yie ama aboa yɛn ɛfisɛ anamoho bi a yɛbɛtu no ɛkame ayɛ sɛ nyankopɔn asɔre gyidie ɛdi akotene kɛseɛ wɔ gyinaeɛ a yɛsi nyinaa mu sɛ ɛnyɛ nyankopɔn nti ɛna wosi sɛ gyinaeɛ no a ɛbia no yɛ ɔsom nti sɛ ɛnyɛ nyankopɔn nti ɛna wosi saa gyinaeɛ no a ɛbia no yɛ ɔsom nti nkyerɛkyerɛ bi nti ɛntiaseɛ bi nti gyidie bi nti ɛna wotu saa nama no ɛnɛ yɛbɛka aware no asɛ aware abɛyɛ yɛn wiase asetena no fa ɛnhyehyɛeɛ a yɛde ba a abɔdeɛ mu no ne fa bi ne awareɛ na kwan a yɛfa so ware no ɛyɛ a na mpɛn pii no ɛgyina amammerɛ bi a yɛwo yɛn abɛto mu ɛntiaseɛ bi a yɛwo yɛn abɛto mu ɛnkyerɛkyerɛ bi a yɛwo yɛn abɛto mu gyidie ne wɔsom bi a yɛwo yɛn abɛto mu no ɛtumi di akotene kɛseɛ wɔ gyinaeɛ a yɛsi wɔ awareɛ mu no ɛno nti na ɛsɛ yɛhwɛ yɛamammerɛ yɛgyidie yɛsom ɛnkyerɛkyerɛ bi a yɛnya ho yɛhwɛ te aseɛ yie na yɛntu anammɔ bi wɔ awareɛ mu a aboa yɛn ɛnɛ wie anapa yi baabi a wɔwɔ biara sɛ yɛnwummerɛ mpo a gye akonnwa ma me na tena ase ne yɛnsusumi wɔ nneɛma bi mu sɛ meka biribi no antɔ wɔ aso mu a anaa woante ase a woto baabi ansa mmerɛ no bɛso ama woasan afa woadwendwen mu abooboo mu yɛyɛ aba wɔ mu ma wɔ nofa deɛ ɛnyɛ aba wɔ mu ma wɔ nofa to baabi na yɛn nyinaa no deɛ ɛbɛyɛ yɛn anika no sɛ yɛbɛhu sɛ yɛn nuanom nyinaa yɛ bɔ mu deɛ ɔdɔ biako yɛ akoma baako adwene baako nsusuiɛ baako ɛde mpuntuo ɛreba yɛ adwene mu mpuntuo ɛreba yɛ nsusuiɛ mu mpuntuo de ba yɛ aberɛ abɔ ade biara daadaa yɛbɔ no mu ɛdeɛ ne aware so aware ɛyɛ nnipa na ɛde baeɛ nnipa nhyehyɛeɛ anaasɛ ɛyɛ ɔdoma nkoma bɔ adeɛ ɛnhyehyɛeɛ ɛne awareɛ mpɛn pii sɛ yɛhu nkɔnkɔ kɔhɛ akyi aye obo ade oduma nkoma e na e bisa ware no e ba aye no en se se ye titi yesu no ahubu obi no e ji saa en se ni e ji emu kakra bi e na mfa saa nsem no en hye dan ye nche kire en ba ye ekuma na kakra mi nim e wo obo ade oduma nkoma en hye ye a e fa aware ho obi na me ne wo ba be che kakra the effect gidie wo ye wi a ne yakọ de ba anamere wo gidie susu ye e wa wa ni mu ye me sue me hu ne se ogba ade na ankasa onye oba na onye berema oni berema su a e beta se onye berema ene oni obi su a e beta se onye obia nemu ni mu ene su ene ye bia ye fere na oberema ene oba ni nyẹ ebi ewo enti nyankopon enye obia ene oduma kuma onye oberema nso nemu owo niema esu ena owo eneye ena owo niema edanedi ebi chire abode ana edanedi ebi chire nipa se wei eye ejasu ewo obo adi ana wei ye enasu ewo obo adi eje obo adi na nkasa de obetimi aye berema de ama obetimi aye obia ebi abu fufu se oye berema ma o en chire se wontimi enye obia enfa ma obi ebi se wono yemfa sesubi en chichire ni se ni seso eye ye berema nkuto ana ni seso eye obia nkuto nemu esanse ni mu na abodi nyina efiri ba adie nyina bi ewo ni mu omi ni mbie ene ma bi shiwu akra ma be hu ni se adie nyina bi efiri abodi mu ne bae enti niema abo obo adie ni mu bae adie nyina bi fi obo adie ni mu bae enti awariye ya efiri obo adie ni ne bae se de osun akodo ni ye ni mu no ani ma di sue mu ewo osun enti ase e wa wariye mu ma be hu ni se chimpo bi wo enti ana oduma nkoma e chichire awariye na oduma nkoma mu no obia ene berema esu a ewo ni mu no enana obeda na bibi a chire wiase a chire se de oberema ene obia esu na ewo saa onye ye fa so da ye mu di e wa asase wi so onye ye fa so da ye mu di wa asase wi so obia ne berema esu na ewo mu ewo ade a emu bia eye enu ti no ọgbọ adi ẹgbọ adi ẹnu ọda saa nneema mmienu mu a ọwọ ne mu adi na sẹ yẹn a yẹbesi asase wo mu abẹyẹ ọgbọ adi su no yẹba ne yẹba no saa kwan nso bẹda yẹn mu adi ọbẹrima ne ọbea na ehu bẹyìn asẹ ọbea ne bẹrima bẹba bẹbọ mu ayẹ baako na botae ti ọmọ ba asase so no ọmọ etumi aba bẹbi sẹ ẹdwuma na ẹsan esi ẹbọ no so bi. Ọgbọ adie na nkasa ọgbọ na adie ni shi na hunu na hunu se ni mu no ye ni se oyẹ berema su ana se oyẹ obia su ni mu no ọberema ene ye ene obia ne ye nyina ewo ni na ọgbọ adie ba be da saa niema nyeri adi se die ọda eniema akodo ye abodi akodo na die ni ẹnna oyi saa esu mmienu a ne nyinaa bi wɔ ne mu ɔde bɛnyini ɔbɛrima ne ɔbea amama sɛ yɛn a yɛfiri ne mu ɛrebɛba ana yɛfiri n'ahomie mu ɛrebɛba no yɛbɛsi asase wei mu a yɛde ɔbea su no ne bɛrima bɛrima su no ɛbɛbɔ mu ne yɛde adi dwuma nti a yɛba asase yi so. Enti mu bebere na abeka ise ya bi shi mu abra ye ko suku mu eshi na de ye kire ese aware eye enkambo mu bi a oba ne wo bere ma eye omo adwen ise ye beka bo mu atena fa ni afresa de ise eye aware sana and fear echo ever. Yagin in my baba, eh, say. A and come home beer, nipa me. A young wagon is all your bessie, a woman yet. Na yet in book me, I give your bessie a year, and I a day our river. Yamum, our yet trap, sounds to swim, if he said. Se obi ware me, ana obi ware wo. Na ware ye na mo ware no. E ye agini ba ako na mwa ye. Se e biya ye ware ni a jenkrata ye biya ye. Ne mo no. E nye se ye tina. Ne mo se de be ebe ti niya ye saadi ye le tu sa ma mo no. Apo sa brali ye pesi ye bo. E nti na ye ware. Ni ye ni mo ye ankasa ye nsusu ye mo se e nye ware ye ankasa. So e non so. A yinny pony, you know, Nadia, two more while my baby, let me have them also say, our rear anna. Ain't he a warrior war? Would tie him in here? It be yes. And he did can't, others among say, when from the yes. Nay, it's me, and 2 years a year, and memory 2 minutes or bar 2 minutes. I can't boom, near the Armenia, I bet you said, you're what, yeah. Or be a 2 minute or very much 2 minute more or the mini idea, not or the white year of the better. Say in a santi, I see women you say. A great living year, baby, you are empty. And or be a 2 minute or very much 2 minute, it just say, come boom. Yet me, I yet your bad year in your soup and in a buying room, or Timmy Yenny. Nas ye be any better. Near Bisa and Sana yet to Sana more. And look at Sakra name of the name, and never money for the name of so high. They kind of sound uninteresting. It sounds say a warrior, a kuta, nipa, a brabo, a new funk a seal man. Ain't he a wasses will be the worry, will be the rat a warrior more. Guess it or turn up will not take a warrior and see him. Yet, even tell you, men in answer, oh, yes, it was yes, it would say, eh. Ye need ye yet said ye, a body ugra any in the air. A nunty, who free nipper be a moa, a nunty that's a war crown our yam or crown's room, Gary, or crown bepos watna, atna, atna, atna. A nunty no, near money do my ever baby or Haliana and wound me, I said. Ye bet me a ma or crown of wine, not or ye see the beer, eh, say offer. Na am a potile, in tear or crown big bra assassin. Utinaya sabotage. Ye machine and the men who are real effort or bad, ye one said. Only peppy a bass as he may so. Nasa botaya or deban, a woman he has said. Only 2 years or bad to me, 2 years bema to me, a boom. Not of ye be said, you man. Saw nipper living with us as he may one. A was said, nipa or muputa. A dear any boat tied to a bar, sir, says some, a more candy and necessary any pan, or no more, and not a warren. Ye may patch and say, Semi very as he said, Mason. Na, and phantom one a meal. Na, say, the boat tied, he said, Mason, a cheddy and the bay, me bad, they see dine. Dine, kiss ye the ama, or more, or money baby dam, or money baby the other. Na, say, a boat tied, dear. Na se ni wrasa si mu a me hia obi a e bi a oyɛ carpenter ni ana oyɛ electrician na se ni pa no abeba ta me ho na wa boa ma ade na me de bia sɛ me ba bɛyɛ metimi ayɛ ɛni nti no abɔde mra a ɛkyikyere saa yɛ bia sɛ no ɛhyehyɛ ni me nyinaa to hɔ. Na wube mwa, ewa se niye mani nshishe ya, ewa ubi ya se na ubi bijuma. E inti se ube ware ya. Anke ewa se uko uni, se de bebiye ya amekano. Uni wakra, ebe di nkita hu. Na okra no ebe kache o se. Mibewi ya si se, mibabe ye mesi ni. Memu mini popeti niya wua miyama ni mesi ni juma lesi yinu. Obe ye kapinte ni. And he said, "Minya, be our head carpenter. No, this shall be the carpenter. We buy Yasia. Sao Bia, no, Betimi, Abua. Amani, so I didn't know I'm the buyer. Betimi, aye. ne saa no nti no obia oye carpenter ni ena onun soso ye mini abode no onun soso esi ba wiase mu se oba be carpenter ni onun ye de ne bata ne si ni be ma ho na omu ware a tumi ekuta oba no ne tumi ekuta be ma ne tumi abom abenye ne ade ba ku bia oba be boa wiase amansan ekusia ikuro nkasa enti aware enye se nipa mienu esusu se ukasa ye mefe onante ye mefe metimi anu aduane ama metimi ato atade so ana metimi si atare ama nisu mi po obi a mepi aduma na mebeki a obetimi anu aduane anu meji enye anu kuto ne botai enti a aware o aware botai no omu dosi se de ne ye nya mo enti ase na yanti se de aware enhyehye ne esiti a na ye mu se de ye betimi ekuta ne ye a ya ware a ye ware no e se ne dum pempensu bi ese ekiri ma afei ena ye ba ye sua ne yoma bi a ebe boa ama ye timi aye ne ma yi ebi se ene ye ware a ware ne yenu ne miensa ebi se ye ware ya mambere mu aware a ase ye beye ohye ene kiti se uware oman foforo so die e de ka ho ansa na yade atun se e yaware se yan hwani yensiesie ne emedia enkuma na aye ba okumu esan se se obi wobuafo obi kura ono no betimi ne tu anamo a enhyehye bi a yade abata aware mu na esan se ye wiase a ye wo no ya na mu tu onyine agi na nyankopon gidi osom ani die ye yesua aso nti no eye dine ma yen aye ba ne se enke ye be gina nokre pefe dia ko no so na ye dia ware ifi se wa nye ne sa pe mo kwa ko ye wo ko se wa ko fa kan ya na ye body ato ho a se ye fa amamre mpo ni ye de ye na mamamre kwan so ware a enne ne ya ma ya dwene aye se sa wa die ni nyina anye enye papa nenu die nyankopon ni nti age se yesan ware profofro so ware ye de ka ye akase ya ware ye no na ye mmobo ye ya reho wo mu ni se omo aye form ware ye de ka ye ya ware ye ho ware omo ware a omo mefa ye ye de no mfa nka omo die no ho ware a so omo mu ni se ya ware ye nti ene ye mrantie ni ye mmaba aware akoye ti se kunu ya kese abeda won ko mu a ye dia hunotie ni aware die betinya aware die obi a beka se we na ye we na efe we na fa we die wo sika we die wo adwuma we die wo se ni nyina ye ne mo mu no botaye ti aware e wo ho no se nyanhwe sa botaye na mpen siri bo na ya hwe no so aware kane ye ko fa nkura bata e kita mo na keke a ebe ye ti se die wato fo na fo na wato no e hu koba ni e hu ade e box ye she hu nyina e fe ne mo mu bie box no so a bibie ni mo kire se ye bu ba fo nje se ye tutu we mu ade a anka eno ne ma fo ni e fo ye tutu ni ne fo aka house en pe e ne dia chichire enu nti mu ma ye nso aware asem a ye be chichire mu kakra kakra ni yin fi ase anwenwe ne ho wo de ese wo mfe ntu ana ho ho a dwene ho na ebo ama wo nya dwene foforo ebise bisa anwo nsam ye be ye wo mu ama wo ho afa ye nya wo mu ma wo a o de ato nje oba ade ebo ade na wo bo esu biye no obi esu be ma esu jidie ni nya jitu mu se wo bo ye no bo be ma ne mu be ma mu ene wo yi wo bi abae na chere se obere ma mu no obi ya wo na bere ma nso ewu enu ti ene kra no abodi emu nyansa pe e chire chire mu se se wo yi obere ma e bi si nche na wo yi oba e bi si nche na wo pese wo hwe omo aho oden a omo de wo eba yo adie bia ewo nipa mu a yɛfrɛ no chromosome saa chromosome no ɛno na kyerɛ sɛ yɛbɛwo ɔbea anaasɛ yɛbɛwo ɔbarima wɔ nipa mmienu afa mmienu na ɛyɛ ɔbaa ne barima no nyinaa saa mmienu mmienu no ebi wɔ mu saa mmienu mmienu no a ɛkyerɛ ɔbaa ne barima no ebi wɔ nipa dasani biara mu ebi wɔ onipa dasani biara mu nti ɛno kura yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ yɛ sɛ ɔbɔ adeɛ ne abɔ bi wura no na ɔbarima ne ɔbea ne yɛn ne nyinaa ebi wɔ mu sɛdeɛ yɛn nso yɛyɛ n'ahomeɛ na ɔbea ne barima ne yɛn ne tumi nyinaa bi wɔ yɛn mu na mmom yɛbɛsi asase yi mu a ɛsiane dwuma bi a yɛbɛdi nti no yɛhwɛ deɛ yɛde bɛba asase so a ɛbɛboa dwumadie no ne yɛfa nti no ɔbea ne barima hyia mu a ebi tumi yɛ ɔbarima na ɛba obi tumi yɛ ɔbaa na ɛba dwumadie no a yɛbɛdi wɔ ha no ɛna ɛhia sɛ yɛde deɛ borɔfo no yɛka no identification anaa so bi de ba yɛbɛduru ha wie a ɛho bɛhia kɛse sɛ botae no yɛyɛ ɛno nti yɛbaa ha no sɛ obi bɛka ho ama botae no yɛwi a ɛsɛ yɛ obi a Nini botae bɛboa ne botae na ɔno nso botae bɛboa ne ne botae na ɔbɛyɛ dɛn na wahu ne botae ɛno nti na yɛagya no no ɔmoyɛ abisa anaa yɛabisa ansa na yɛapa awareɛ nti yɛde yɛba bi to hɔ sɛ sɛ wokɔ aware a bisa anaa sɛ wokɔ aware a bisa ne bisa no ɛnyɛ sɛ kɔbi sɛ wɔpɛntene na wɔsi masi bi a ɔte mpukyire hɔ sɛ meserɛ wo aberanteɛ nsuban te sɛn anaa sɛ abusua ɔmusuban te sɛn ɛnyɛ no nko ara ɛna ma abisa no a yɛsi wokɔ aware a bisa no ɛdi mu o ɛno wɔ hɔ a mpanimfoɔ ɛhwɛ abusua no mu ɛhu no sɛ baabi a wokɔ no ɛyɛ baabi a yɛbɛgye wo ne ama wo atenaseɛ na mmom ansa na yɛde obi bɛkɔ saa akwantuo no ɛfiri sɛ saa akwantuo no ɛwa nneɛma bebree nso na ɛfiri mu ba nti deɛ mpanimfoɔ yɛ ne sɛ yɛbisa wɔ kra no a ɔba asase so wɔbɛdi no dwuma no sɛ dwuma bi a wobɛdi no ɔsinasi no wɔ bɛnten ɛka ne botaeɛ no ho nti a wobaeɛ na wɔakyerɛ sɛ baabi a meekɔ no na tumi aboa ama abusua yi botaeɛ nti a mede baeɛ no metumi aba bɛyɛ anaasɛ yɛbisa wɔ kra no a ɔkra no bɛka sɛ me botaeɛ a mede ba asase so mu na sɛ yɛsi yɛbisa wɔ kra a ɛtɔ baabi a na ɛnyɛ deɛ obi ɛrekɔ baabi akɔbisa anaa sɔfoɔ bi ɔbɛbisa sɔfoɔ bi nkutoo anaa ɔbɛbisa panyin bi nkutoo anaa ɔbɛbisa obi a ɔnim fam nkutoo ɛtɔ baabi a ɔkra no ankasa a wobɛtua n'ano no nneɛma no bɛwo ni ɛyi ne ho adi nanso ɛne no yɛama yɛmfa yɛho nim a ɔbɔ adeɛ de hyehyɛ yɛn mu sɛ nka yɛde bɛte nneɛma nka yɛtumi de ɛhu nneɛma bi a ɛhinta yɛ wɔ sum mu no yɛbɛtumi de ɛhu no yɛatoto ne nyinaa mu yɛdodo ne nyinaa nti yɛmfa yɛaho nim ne nyɛ adwuma bio nti obi bɛtumi ne obi anante afe baako na n'aho nim da nneɛma bi adi akyerɛ ɛda ne de wɔ daeɛ mu nsusuiɛ mu adwene mu nanso ɔmfa nyɛ adwuma ɛno saa no wohu sɛ wako wie wɔ saa awadeɛ no na ne ho ɔkyerɛ no ɛfiri sɛ botaeɛ no a ɔmo mmienu no kuta no nhyia yɛbɛsi dan na mpɛmɛ si mi na wɔabɛhyɛ dan no ase na mapɛ kapenta mu wɔabɛbɔ dan no so nti sɛ mmienu si mi a mɛpɛ kapenta mu sɛ meyɛ kapenta mu a mɛpɛ mɛ si mi na yɛwie no sɛ yɛbɔ dan no so a na yɛpɛ obi ma ɔno aba abɛyɛ wayare wɔ dan no mu ama kanea aba mu a na afei yɛakɔkɔ obi ma no abɛyɛ na mmom sɛ mekɔfo wɔ obi a ɔyɛ kanea ho adwuma na me nso meyɛ mɛsi mi na me se merekɔsi dan no na mmom deɛ ɔyɛ kanea no mmɛbɔ dan no so a ɛbɛyɛ dɛn na namo no a yɛatu no yɛkɔ mu ahareɛ yɛbɛbrɛ ɛfiri sɛ botaeɛ no nhyia wɔ saa mpɛmpɛnsoɔ no botaeɛ no nhyia wɔ saa berɛ no mu ɛno nti na mohia sɛ awareɛ a yɛma nkurɔfoɔ bi ma mmra kyekyere yɛadeɛ nko mu a yɛntimi mfa yɛne nto fam ne yɛntie yɛkra mu Obi akambi obetimi aboa wo hye mi. Na ono nso so abedi ase. Obetimi aba ansa na wo aba. Ana obetimi aba. Wo bra wo aba. Ana se munyina ebebe bi ase. Ebrekọ nemu. Eye butai binti. Butai binti ni yechichiri aware. Na sa butai na ye yechichiri aware eme bi ase. Uba beto wiase ni mu a ubeto amamre bi ubeto nsusuye bi ubeto sunbi enti no yema ya dwene ko botaye nso nsua botaye no ho atwe bia ni mu se bi amamre bi didie bi ndie bi osunbi ebetini aboa amasa o botaye no ye awale mu botaye etimi esipi ana se ebe sei botaye aha, and I'm going to be seen. My best answer was, Madame Massimo.